Intwana yase tipsi vele ngidlumina kutesha Tethutila ethu intwana yakho nabolazi Dlala nabo kisi ngabuthemba nabudali Tethutila izintwana yakho yase tupi Dizzy dating vele dlala nabutakalani Tethujoks intwana yase tupsi yase kasi 16 B vula bala sabangena Kwisha impilo yase kasi sifuna ukuphumelela Ngifuna impilo yase santeni Ngihamba nompura ngisho rest in peace Impilo yase santeni Impilo yase santeni Impilo yase santeni